MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi.
Freaky P2, get the two cuts.
Hand rock my brother.
Yeah. Yeah. Still keep it. Sindine olunga maai ndili zofowa kazanga. Sininga tawe goma ni matawila kwa jaja. Popeza iye sawe luza mpulu pulu zanga. Ama ndikonda ndiku mandichabe mwana wanga. Nine oso chela zedi. Zawele nga baibulo sinikali gunda olo limozi peji. Kufika pa inepa ndichifundo cha iedi. Nine mtu ochimwa kwa mama ndikonda eti. Ama ndipangi sokala wina sindine luza. Nidakali ndi moyo potali nane chifukwa. Pandeka ni madeka ndiku kala kusifusa madali seose wa meni machimwila muja potu ndine oso chela ndi londole leni potu ndine opotoka ndi wongo leni potu ndine otaika ndi tole leni potu ndine osaona ndi wone sweni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
To be honest, zimafika pwandi kwana mangu kalila kuyaka masteni kumangu danda pachifuko cha mablanda anga ndizi sanko zola kuika zomwe ni mapanga ni anzanga pano ndinakula simu zalila so mama pano ndinakula ndi mawaziwa anzanga pano ndinakula ndi maziwa tatsika na tambili tima ndipeza poti ndili nkandalama koma nkazi wakumwamba na neso ndiza mpeza poti sindifuna ine kukala player tose ti maziwa komwe izi zimatela tose ti kuona komwe au anatela poti ndine oso chela ndi londole leni poti ndine opotoka ndi wongo leni poti ndine otaika ndi tole leni poti ndine osaona ndi wone sweni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
panda
chimwa tole mwala andigende osandi weluza panga ngati suna ndilenge satana moyo wanga akufuna utenge koma mulungu ali nane nane sizinga teke kupa kuba gakale kuononga maso ndili nao koma ice ndiona mau ndi mawaziwa koma ice ndithoka kupempera na puzila koma ice ndikonda. Iye opanda chimwa tole mwala andigende osandi weluza panga ngati suna ndilenge satana moyo wanga akufuna utenge koma mulungu ali nane nane sizinga teke poti ndine oso chela ndi londole leni poti ndine opotoka ndi wongo leni poti ndine otaika ndi tole leni poti ndine osaona ndi wone sweni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
amen.
Two cuts, and we still keep it.